Jesu wena ngithanda yo
Kamalgaise benendotana nomoya ocwebileyo.
Amen.
Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu uthando lukaNkulunkulu uyise nobuzalwane ngomoya ocwebileyo ake kube kini nonke.
Kube nomoya wakho futhi.
Bazalwane isonto leshumi nanye lenkathi yonyaka B. Kuleli sonto ngiyakholwa ukuthi kuwo wonke lamafisti namasolemnities esiwacelebratile. But kuleli sonto kuba ngathi kuba neconclusion nyana. Ukuthi ekucelebrateni kwethu kanye okugubheni kwethu yonke le mikhosi sigujiswa indaba yani yokholo. So leli sonto leli likhuluma kabanzi ngendaba yokuthi uNkulunkulu utshale kithina ukholo. And ekutshaleni kwethu kithina lolu kholo yithina ke kumele senze njani silikhulise lolu kholo. So siyasondeza ke kuleli misa la namhlanje ntambama sicela ukuba ukholo lwethu mayiqine luvuthiswe luthande. Asicela intethelo loNkulunkulu sisole ngezono zethu ukuze sifanele ukugcina imfahlakalo eyincwele. Ngiyavuma
uNkulunkulu omnimandla onke nakini nabazalwane ukuthi ngonile ngokweqisa ngokucabanga nangokukhuluma nangokwenza nangokuphutha. Icala lami elinzima. Ngalokho ke ngiyancenga uMaria oyilokho intombi eyingcwele, izingelosi zonke nabacwebileyo bonke nani bazalwane ukuba ningikhulekele enkosini uNkulunkulu wethu.
Makasawukele uNkulunkulu mnini mandla onke asithethelele izono zethu asiyise ekuphileni kwaphakade.
Amen.
Yeah.
Asikhuleke. Nkulunkulu wena ongamandla alabo abakuthembayo. Yizwa ngomusa ukucela kwethu. Awusisize ngegrasia lakho ngoba sibuthakathaka. Asina kwenza lutho ngaphandle kwakho. Sisize njalo kuba sigcine imithetho yakho. Sikujabulise kanjalo ngentando enhle nangemisebenzi emihle. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristo indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu izikhathi ngezikhathi.
Amen. Isifundo sithathwe encwadini yomprofeti uEzekiyeli. Isho njalo iNkosi uSomandla ithi, mina ngizakugawula isihloko somthikazi omude ngisitshale. Yebo ngizonquma igatshana elithambileyo emagatsheni amasha aphezulu. Ngilitshale entabeni ende ephakemeyo. Ngizolitshala entabeni yakwa-Israyeli. Lihlume lithele izithelo. Libe umuthikazi omkhulu kakhulu. Izinyoni ezinhlobonhlobo ziyolala emagatsheni awo. Zihlale emthunzini wamahlamvu awo. Yonke imithi yasendle ibisiqonda ukuthi mina ngiyinkosi. Ngokuba ngiwise umuthi odephile, ngakhulisa umuthi omfishane. Ngomisa umuthi oluhlaza, ngahlumisa umuthi omileyo. Mina Nkosi, ngikukhulumile. Ngiza kukwenza ngempela lokhu. Naloke izwi leNkosi.
Ngabonge uNkulunkulu.
Isihlabelelo sokuphendula. Kuhle ukukubonga wena Nkosi.
Kuhle ukukubonga wena Nkosi.
Kuhle ukukubonga wena Nkosi. Kuhle ukukubonga wena Nkosi. Kuhle ukukubonga Nkosi. Nokuhlabelela igama lakho wena phezu konke. Kuhle ukulanda ngesihawu sakho ekusweni. Nango kuthembeka kwakho ebusuku. Kuhle ukukubonga wena Nkosi. Olungile uyakuhluma njengesundu. Atephe njengomuthi omkhulu waseLibanoni. Afane nomuthi otshalwe emzini wenkosi, oyohluma emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Kuhle ukukubonga wena Nkosi, oyothela izithelo ngisho nasebuthaleni. Ube namandla, uhlale uluhlaza. Khona ke uyakushumayela athi inkosi ilungile. Akukho lutho lubi kuyo, yebo ilithwala lami. Kuhle ukukubonga wena Nkosi.
Isifundo sesibili sithathwe encwadini yabaseKorinte. Bazalwane, sinesibindi njalo. Sazi ukuthi lapho sisahlezi ekhaya elingumzimba, sisahamba kude nekhaya elisenkosini. Lokhu phela sisakholwa nje, asikaboni ngamehlo. Kepha nokho sinesibindi. Sithanda ukumuka ekhaya elingumzimba, siye ekhaya elisenkosini. Ngenxa yalokhu sikuthalela ukuyihlaba umqwele. Noma sisekhona emzimbeni noma sesimukile. Ngoba sonke simelwe ukuvela phambi kwesihlalo somthetha macala. UKristu. Ukuze yilowo nalowo athole okumfaneleyo njenga kwenzile esanomzimba. Noma ngokuhle, noma ngokuphi. Naloke izwi lenkosi.
Ababongwe uNkulunkulu.
Imbewu iyilizwi likaNkulunkulu. Umhlanyeli belu nguKristu. Yilowo omfumeneyo uyakuhlala kuze kube phakade.
Inkosi ayibe nani.
Ibe nomoya wakho futhi.
Kufundwa encwadini evangeli njengoba ilotshwe nguMarcus umvangeli.
Uduma libe kuwe Nkosi Kristu.
Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma ezixukwini wathi, umbuso kaNkulunkulu ufana nomuntu owahlwanyela imbewu emhlabathini. Kuthi noma elala, noma evuka, ebusuku nasemini, yona imbewu imile. Ikhule yena engazi ngoba umhlabathi umilisa ngokwawo kuqala isithombo bese kuvela isikhwebu ngasemva izinhlamvu ezigcwele esikhwetshini kuthi ukuba uveze izithelo abesefaka isikela ngoba isivuno sesifikile wabuya wathi umbuso kaNkulunkulu singawufanisa nani. Ngasi ufanekisa ngasiphi isilinganiso na? Unjengohlamvu lwamastadi oluthi lungahlanyela emhlabathini luncinyane kunazo zonke izimbewu emhlabeni kodwa luthi seluhlanyeliwe lumile lube lukhulu kunazo zonke izitshalo lube namagatsha amakhulu izinyoni zasemkhathini zize zakhele emthunzini wawo. Washumayela izwi kubo ngezilinganiso eziningi ezinye njalo. Njengoba babenamandla okuzwa, akakhulumanga kubo kungezilinganiso, kepha wabachasisela konke abafundi bakhe sebebodwa. Ivangeli lenkosi.
Mabudunyiswe wena Kristu.
Jesu Jesu Kristu
kuze kube phakade
yazi uhaleluya kumele umcule noma ungaboni ukuthi uyapi ngoba phela manje uhaleluya is a song of restoration and is a song of resurrection is a song of hope hallelujah hallelujah yikho ngicula lo hallelujah lona ukuthi esifundweni sokuqala namhlanje sitholakala encwadini kaprophet uEzekiel uEzekiel lapha na ukhuluma ngemithi. Mangikhuluma ngemithi ngikhuluma ngihlahla. I mean I think imithi.
Yeah.
Akusi ihlahla.
Impela.
Yeah, ngoba phela manje mase uthi imithi sekukhona phela abacabanga imithi lase Faraday. So manje ihlahla. Ubona the trees, yeah. Manje uwenza umlinganiso laphayana ukuthi kubantwana baka-Israel niyabona yonke le mithi lena emileyo. UNkulunkulu uzoyinqamula avuse imithi enganakeki. Now waye khuluma nabo kanjalo isikhathi lapho uJoyakim inkosi yabantwana bakaIsrael isikhishwa esitulweni saseJerusalem. Manje labantwana laba bahlaselwa izinto eziningi empilweni. Uyabona bathi ngesiNgisi ncedani thina if it doesn't rain it pours. Uyabona mawune inkinga uthi usathi uvala le kuvele enye inkinga uthi usathi uvala le kuvele enye inkinga kugcina ukholo lwakho laphayana luba disturbed ukholo lwakho kugcina luba disturbed. Ngikhumbula ngiyenza enye funeral laphayana masifike eAvalon bathi ukholo lwami ngonyuka nalo mabaceda bathi modimo haliteng hayo mathata ngathi amathata sinawo amaharafu sina inkinga. Akusho ukuthi mawukholwa awunazo inkinga.
Oh.
Mawukholwa unazo inkinga kodwa ukholo luba isixazululo einkingeni zakho. And ukholo lukwenza ukuthi uphilisane neinkinga zakho.
Oh.
Yiyo lengayichaza kangconywana. Ukuthi and the way abanikeza ngakhona this hope yokuthi but it's a cedar tree. Nangu ifunde kamnandi ubaba lapha odephile. Odephile esevuka odephile umuntu odephile wase Lebanon. Maba ubheka lo muntu odephile wase Lebanon baya bawubheka njengesihlahla esikhulu. I'm sure niyazi le sihlahla lesabasibiza ngokuthi i bamboo tree. Ukhona i bamboo seed. Bamboo tree. Now i bamboo seed ibuya from China. Ibuya from China mayitshalwa ibambu city ne ihlala phakathi komhlabathi for 5 years ibeliniselwa 5 years kungaveli lutho kodwa ukuthi after 5 years maqala ivela ikhula up to 9 feet in 6 weeks. Lento leyo ichaza ukuthini ukuthi yabona ukholo lwethu noma kungaba stutter kangakanani or ikuhambele kude kangakanani empilweni zethu or isixakaxaka sibe side kangakanani kodwa ukholo lwethu malibele lizinza lidiphina ama roots laphayana kuJesu Kristu. Ukuthi the day sebathi kuphelile kuyavuka the day bathi kuyavukeka bangibone sengiyenze njani sengikhukhumele ngiphakanyisiwe ngiphakanyiswa yini yilolu kholo lolu uKristu namhlanje alilinganisa naye ngokuthi ema start seed kukhona laphana e-cathedral othi uthengisa ema start seed. Ngengayithenga well bantu benkosi angeke ngintshele ukuthi ama results athini kodwa angayitshala namhlanje ngisayibhekile ayikakaphumi manje kwasho khona lokho ukuthi koko konke okwenzayo iba nokholo. Manje abantwana bakaIsrael sibathola lapha inhliziyo zabo sesidabukile sebaqala babuzisana ngendaba yokuthini uNkulunkulu wathembisa ukuthi angeke awubulala umbuso kaDavid. Kungani manje awubulala ngoJoyakim? Sihlangabezane nani namhlanje emhlabeni?
I-COVID-19.
I-pandemic. I-COVID-19. Hey, zishintshile impilo zabantu. Zishintshile impilo zabantu. Kwala umuntu ephuma endlini ekhohlwe isifonyo. Yini isifonyo? Imask na. Eh, ekhohlwe isifonyo. Uyalibamba nje impela neduku omunye azasibambe nesambatho sona sase suzu intweni avale lapha ukuthi as long angeni lapha kuthiwa kungenwa khona. Life has changed. And the pandemic the way izenga khona ngamandla. Lapho sesithi iphela khona. Sesiyabizwa futhi family meeting kuthiwa level 2. Lapho sithi phela khona enanka amakhaza i third wave iyeza. Kodwa nakuba kukhona lokho obuxakaxaka empilweni zethu, we are devastated. We are devastated. But our faith ukholo lwethu lusikhuthaza ukuthi philani phakathi kwale pandemic. Kodwa ipandemic ayinamandla okunivusa njengokuvuswa uNkulunkulu. Siyoyinqoba nayo. Njengoba naye isitshela ukuthi izosinqoba. Kodwa nje just to give us another encounter and instruction, bantu benkosi, asilaleleni. Asilaleleni. Let us not put God into test, yazi. Let us not put God into test. Abanye basebayakhala lapho ukuthi why manje njalo sigeza izandla nani nale ifonyo lezi sithi asilaleleni. No, mina ngumuntu kaNkulunkulu angithinto amagciwane. Oh. Hayi. Siyakubongela. Ngoba noLazaro wayegula. Wawumuntu kaNkulunkulu. So masingathathi ukholo lwethu silithathe kabusompi. Okanye nje sithi something that esingaphila ngayo makuyilesi sikhathi lesi. Every day we must apply this faith. Masihlaleni kulo lokholo. Umuntu onokholo ngihlale ngisho. Eh baba Ndlovu, ngithi umuntu onokholo umuntu onethemba.
Oh yes.
And umuntu onethemba umuntu onevision. Umuntu onevision ukuthi na namhlanje bekumnyama kodwa kusasa kuzokhanya. And you make a difference empilweni zabanye abantu ngoba wena unani unokholo. Kukhona intombazane la eyayibheke elinyi khehla lapha ebhasini. Ikhehla liphethe ibhukhe.
Oh yeah.
Yabona amablom. Lwabeke la. Enyaweni zalo ikhehla. Intombazane ibheka amablomu, ibheka ikhehla, ibheka amablomu, yabheka ikhehla. Ikhehla maselehla, ngathatha amablomu lawo nikeza intombazane lathi thatha, ngiyakubona uyawathanda. Mina ngizotshela umfazi wami ukuthi wena uthande la amablomu. Ngiyakholwa ukuthi umfazi wami angeke abe nenkinga.
Oh.
Mhm. Malehla ikhehla, intombazane ibheka ikhehla lapha ngewindo, ikhehla liyongena emathuneni. Ikhehla belambisa amablomu kuphi?
Emathuneni.
Okusho khona ukuthi malifike emathuneni lithi bengiwaphethe sithandwa sami. Kodwa kukhona owathandile ngase ngimnikeza wona. Ekuthuleni kwakhe usithandwa sakhe uvumile ukuthi angawaba nawo lawo maplomu. Small things makes a difference empilweni zabanye abantu. Because thina sinethemba. Thina sinokholo. Thina sinothando. Ange ngithi nje kancane ningifakazele abantu benkosi ngiyazi ivoice yami ayikho mnandi kangako.
Oh.
Ake uqiniso kololwami. Uqinise nokuthemba kwami. Uvuthe ake uqinise ukholo lwami, uqinise ukuthemba kwami, uvuthele enhliziyweni yami ilangabi lokuthanda wena. Ngegama likaYesebe nendodana nomoya ocwebileyo.
Amen.
nikeze Nkosi ububi bami ngihlanze izono zami. Bazalwane ethandazana kuba isethulo sami nani samukeleke kuNkulunkulu uyise uSomandla.
Inkosi amukele isethulo ezandleni zakho ukuze kuduzwe kudunyiswe igama layo. Nokuba sizakale thina nalo lonke ibandla layo elingcwele.
Nkulunkulu onesinehe ngezipho zesinkwa newayini uyondla abantu ngokomzimba ngazo futhi uyondla nempilo yokomoya ngesakramente elingcwele. Ake usisize njalo ukuba singaze santula nanini ukudla komzimba nokomphefumulo. Sicela ngoKristo iNkosi yethu.
Amen.
Inkosi ayibe nani.
Ibe nomoya wakho futhi.
Phakamisani inhliziyo zenu.
Siphakamisele inkosini.
Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu.
Kufanele kulungile.
Ngempela kufanele kuyisibopho sethu ukuba ngezikhathi zonke nasezindaweni zonke. Sikubonge baba ngendodana yakho ethandekayo uJesu Kristu. Nguye oyilizwi lakho owenza ngalo konke. Umsindiso wamthumela ukuba azosihlenga. Waba umuntu ngamandla omoya ocwebileyo wazalwa ngunina oyintombi eyingcwele welula izingalo wabethele siphambanweni ngenxa yethu ukuba anqobe ukufa afakaze ukuthi siyakuvuka kwabafileyo. Ngokwenza lokhu wafeza intando yakho wakumisela isizwe esiyingcwele. Ngalokho ke sikanye nezingelosi nabacwebileyo sihubela ubukhosi bakho ngephimbo linye sithi. Ngempela ugcwebile uyingcwele Nkosi ungumthombo wakho konke ukugcweba ake uthumele umoya wakho ozocwebisa lezi zipho usiphendulele zona zibe umzimba negazi lenkosi yethu uJesu Kristu owathi ngaphambi kokuba anikelwe ekufeni akuvuma ngokuthanda kwakhe wathatha isinkwa wakutusa wabonga wase sihlephula izincezu wanika abafundi bakhe ethi minani thathani nonke nidle lokhu ngumzimba wami ozonikelelwa nina. Wathi sebedlile wasithatha isitsha sewayini waphinda wabonga wasesinika abafundi bakhe ethi minani phuzani nonke kuso isitsha segazi lami igazi lesivumelwano esisha esiyakuma njalo leli gazi lizochithwa ngenxa yenu nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono yenzani lokhu nenzele ukungikhumbula. Sivuma imfihlakalo yokholo
uKristo wasifela uKristo uvukile uKristo uyobuya.
Sithi ke sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe sethula kuwe baba lesi sinkwa esiphilisayo nalesi sitsha esisindisayo. Siyakubonga ukuzivumela ukuba sime phambi kwakho sikukhonze. Siyakuncenga baba kuba thina sonke samkela umzimba negazi likaJesu sihlanganiswa umoya ocwebileyo sibe munye. Nkosi khumbula ibandla lakhe lisemhlabeni wonke ulenze libe nothando olupheleleyo. Sicela papa wethu Francis nombishop wethu Buddy Joseph Hlahale kanye nabo bonke abasezigabeni zobupriste. Sikhulekela nabazalwane bethu asebe ushile lomhlaba sebelele obuthongo boxolo benethemba lokuvuka ekufeni bona nabafile bonke akobamkele ekhanyeni kwakho. Inkosi baphe ukuphumula umphumulelo wafuthi.
Nokukhanya kwaphakathi kubakhanyele.
Mabaphumule ngobuhle.
Amen.
Esangweni lesihogo.
Sindisa imphefumulo yabo Nkosi.
Mayiphumule ngobuhle.
Amen.
Sihawukele nathi sonke siyakuncenga Nkosi uzosibala nabakhethiwe bakho. Sibale noMaria unina kaNkulunkulu intombe engcwele. NoJoseph ocwebileyo umyeni wakhe. NabaPostoli kanye nabo bonke bangazo zonke izikhathi ababegcina intando yakho. Masikubonge labo sikudumise. NgoJesu indodana yakho. Ngaye uKristu siganye naye sikuye. Ebunyeni bomoya ocwebileyo lonke odumo nokubonga ngokwakho baba somandla kuze kube phakade.
Amen.
Njengoba sikhuthaziwe emyalisindisayo sifundiswa ngamazwi enkosi siqunga isibindi sithi baba wethu
osezulwini maliphathwe ngokungcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethele namasono ethu. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usisindise kokubi.
Sisindise siyakuncenga Nkosi kuko konke okubi. Awusiphe ngomusa uxolo kulezi zinsuku zethu. Kuze kuthi ukulekelelwa yisawu sakho sikhululeke njalo ezonweni. Siphephe nasesiphithiphithini zonke. Njengoba sibhekile sindele ithemba elithokozisayo nokubuya kumsindisi wethu uJesu Kristu.
Ngoba wakho umbuso namandla nobukhosi kuze kube phakade.
Nkosi Jesu Kristu wathi kubapostoli bakho uxolo ngilishiya kinina uxolo lwami nginika lona. Sicela bangabheki izono zethu kodwa ubheke ukholo lwebandla lakho uvume kulepha uxolo nobunye. Njengoba kuyintando yakho wena ophila ubusa izikhathi ngezikhathi.
Amen.
Xolo lenkosi malube nani njalo.
Lube nomoya wakho futhi.
Oh,
Nansi mfana kaNkulunkulu nangu Jesu susa izono zomhlaba banenhlanhla bamenyiwe esidlweni semfana.
Nkosi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami, isho ngezwi nje kusinde umphefumulo wami.
Nkosi Jesu, ngiyakholwa ukuthi khona ngempela esakramentweni elingcwele, cela selathini. Ngiyakholwa kuwe, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngenxa yokuthanda ngiyasola ngazo zonke izono zami. Umphefumulo lwami ulangazelelwe nasinkwa sokuphila. Awuze kimi negrasiya lakho, hlale kimi njalo. Thanda ukuba ngibe nawe ekuphileni nasekufeni kwami. Amen.
Amen. Amen.
Shani
Christu oguleli sacramente. Asikhuleke. Nkosi leli communione lakho elingcwele esisilamkelile njengoba libonisa ubunye bamakholwa kuwe sengathi lingaveza ebandleni lakho umphumela wobunye sicela ngoKristo inkosi yethu.
Amen.
Inkosi ayibe nani.
Ibe nomoya wakho futhi.
Makanhlahlamelisa nilondo uNkulunkulu uyise benendodana nomoya ocwebileyo.
Amen.
Masihlaleni ngokuzithoba nangokuthula kukaKristu.
Kabongwe uNkulunkulu.
Ingoba lakho nje.